panyika iwo mweya wangu uchitambura zvinobatsirei hama kuwana zvose zvepanyika iwo mweya wangu wakarasika zvinobatsirei kuwana zvose zvepanyika iwo mweya wangu uchitambura zvinobatsirei kuwana zvose zvepanyika iwo mweya wangu uchitambura hama zvinobatsirei kuwana zvose zvepanyika iwo mweya wangu wakarasika
Iri kudenga.